Okay. Nṋe ndi pfi tshifhiwara vhanna ndi shuma fhano Muswobi sa tour guide. Ndo ita homeopathy, forestry, geologist and botany. Zwino ndi a tea u ṱalutshedza, ndi a ṱalutshedza vhathu Tshatshingo potholes ndi fhethu ḓe nahone ndi nga mini u tshi pfi Tshatshingo potholes. Tshatshingo potholes ri na khali mbili dzavhuḓi dzo tsaho. Uri dzi vhe dzi hone dziḽa khali ho vha na miscarriage wa volcano. Hu tshi khou pfi miscarriage wa volcano zwi amba uri a i ngo succeed ngori fhano South Africa ri na mini, a ri na history ya volcano. Vha khou mpfati. And then hangei fhasi ya Tshatshingo potholes ho tsa 150 meter deep ni khali yo thoma. Ya vhuvhili yo tsa 50 meters deep. Vha khou mpfati. He khali ya vhuvhili ho no wela vhatshena vhararu na vharema vhavhili vhane ra vha ḓivha. Musi vha tshi ḓo bvisiwa ha litsha mushumo dzi divers mbili. Vha khou zwi vhona ti. Dze dza ri dzikito bva tshiri vha tshi dzhena nge vha ṅwala risk assessment with immediate effect vha kito bva vha ri nne ri khou resign. Zwori vho vhona mini that we don't know. They didn't say what they did, they saw what they had done there.
Like seriously?
Yes. Mm. And then after that, Muswobi Resort, hapa noni bapa no Muswobi Resort. Ndi wano ni bako no vona Tshatshingo potholes wabudi. Rinanga hage no rita di barricade, bako no imanga hange noni wasiza Tshatshingo kari mbili. Eni la kari yoto mandori yota 150 meter deep, ya wili yota 50 meters deep. Wa mfati. Ono wala bache na wararu na warema wabili. Ndi wato aluche zori, wato kono bwana the fossils and the evolutions. The fossils and the evolution ndi zwine ra zwi dzori ndi zwithu zwine zwa nga matombo. Vha vhone tshifhaṱuwo tsha muthu, dzi api, dzi crocodile, dzi gorilla, shark and a python. Zwine zwi dzhia 225 million years to make fossils and the evolutions. Vha kona u ndalukanya ti. And then vhathu vha tshi ḓo bvisi ho tou vha ho tou ḓa chopa ya ima kha tshikhala. Vha tsa vho vhofhiwa nga dzi thambo, vha tsa hangei fhasi. Bakho ndi vhone vho kalaho hange fhasi huna underground lake and hala maḓi ha tsha joina mulambo and ḽi a dindi a ḽi ḓali ri khou ya khala vha ḓo ḽi vhona hala maḓi ha overflow. That's me.
Mara a sokou vha a khou dzhena a sa